Your friend may be Kofi. And Kofi friend may Jack Pa Branty. Mommy, Papa, Minyaba, Minya Branty. Savu Namu Yadi. Mansum Hoya Pa. Nafuami Nuni. And then send me baton from him. Say a Jack Koo. Come put the mania pensia. Nyammy any money, a hard drink a crack. Nan Yamunko. She a Jack Koo. Ado for Ghana for. One more two batter. A nipper don't wear bone yenny. It will be a silly finding in a. So Kofia drew dear as some cassia number fee. Munina sa for no monk was a wife. She said, Munya come at you. Nancy me we. A jackal me more than a sepulchre. Me and a minimum cassay, we are life in colored and your black and white. Na abrani abrani na no minim sa abefu mfidi e bai e social media yi nke e de beye niam yi nenso obi num afa social media yi so e de di enyamena nsem a ensese nke basa obi num de so pampanimfo obi num de senema obi num so de di sebe enema genjan minia o yesa no ene me na meti wo yi fele ana aba wani mu Usika udi nyanyi ni nano, mina mituli. Na china ubibaji wedi biyo. Mesire muada, mumie nyanyi wewu wewu no. Na ye nso gane mu, na ubiya nyanyi famu die, enfamu wa womano. Ifri se ene nede enkanko, ene nyami nshira beba omeyi. Mi huu suba koswa yedene, mi huwa yefempu, mibuwa na, minyengu yi minkoy. Na medamu nyina sumuasi. Imuwa sofuwa fremi, asoja fuo, edumaye fuo mpeni mfuo, minu yanuma aktese ni aktese se fremi, inipadomwa chese, ubi ni mekua no kope me namba a fremi. Maana, nenzu ni nyinano, mitie ubi ya frise, nipane nowa, omfrewo. Midemu nyinamu wasi, samu de mpaibote amechi. Nemu mnyo sefu wa nishishe yeno, entimie mmemu, enekufimi huwa dingi. Na meko suwa tinasi edi mifie nyina, akope me da. Unyankopɔn no abɛto ne nsa frɛ mu. Fri sɛ mɔfra bebre wɔ akyire a ɛsɛ sɛ yɛtwe wɔn de wɔn ba adwuma no mu na wɔn bɛnya adwuma no mu so adom ne animuonyam de boa ɔman Ghana ne wɔn aho ne wɔn abusua. Ɛtumi nyankɔe mfa mpaebɔ nkɔ so nta m'akyi abrɛ ne abrɛ nyinaa. Na mnim sɛ onyame nti no deɛ ɛwɔ me mu a onyame de maa me sɛ memfa nnua ɔman mu no mede bɛyɛ ama Ghana ni babia anya so mfasoɔ. Meda mu nyina mo ase, meda mo ase paa. Na ya kani si ya niye nye, inye futu yo kakra. Yeni na yeni, ene gane ni ba iwiasi, obi biela obeshi ya ni biyano. Sabe, yadie binti, wadani ninja, midi ene shema hai. Biwiye pe, mekan esi mifunano, mipachre eye COVID-19 ya abeto yesui. Minia, mesira umfe ni agro, yadie niye kudie uo yadie ankasa, ankasa, ankasa. Abeto mansa nina kum, obi biele su, penyi su, a bread tea soup, chase. If you are singing now, bunny. Nancy Sono, penny for the shishe, a guacquem. Set ye this wa, empoyadi and obesary. So obey him, pa, obetreno, a quachitititri. Ebin the same, penny for me at yas, yes, eh? Dania dinano. Yen for semina, and in so crogging, hoory and some. Yen hoory and some muse, ah, no cranny and some at a wine. Enu echi no yemfa eye nox masi yemfa nhyehye yehna no abra ye ni nipa edi nhia ana ye kasampo agu nipa bi so ye nkata yehna no ene ya no na mo ye ho ban emyemfa ye nsa nkukwe ye nim dua yi bebre ye hwinim ye ni ase ana ase yasom oma me ate ase ase abra ni abra nyina sanse ye nuanom ne ye nam fufu nti no ye edi nkomo ne ade a yema ye ntam titi kakra akwasi broni kan se social distance Yamano Emra in Tim. Mammy, Papa, Miniaba, Minia Brantier, Disanche, so na oman penny, the Tim upon Emrem, Nayanka Sanka Sanka Sasson, Unyame, and Fayen Fia, as I see Dina Sassi Suninano, and Fanomie, and yes, I dea, and we ya, na Sabio, a covy bonny. Mummy and tea, Mwasi, say Yadiano, oh, what nene and a tea.
Oh, sure, no, I shall.
A fair so. Minia ba, minia brantie. se si ya ankasa no ye wo akono akono na meka ne kire se akonya ato maye bepre afani afanyi na epre mi pa kire parties akese a ewo oman mu AMB ni nyina eye oman ma AMB ni nyina ye oman akonya na obi epe se si ya no eduru din twro so electoral commission asha asia wo twre din se wo ye gana ni ba mapade tutumirika se wo beba kwa twre odin e ma ne nyansa no aka se mi hunu nyanka e mo obi ni abro mo obi mo wanso enka se me bia me nko abra wo ne ne yire ne ne ma ne bia wo ma twro mesra wo ma me papa tutumirika ne kokko twro odin ne bre no so a wo akoto aba fe na edia sundue so abra wo man me kwaswa bompaye edema omampanyini na na adoda nkwa akufu ado bema basi mprimu one ne yere me maame nyame wo nhira mo eye na badi akire dr mamudu baumia ono so ne yere nyame nhira mo se mo for man konia so a na mo tutu ni ye na minim se enye yade ya ka babia mu adukura de ke wiase nyina edutwam na so ka kra impo no modu hu no kra na minim se gana fo no ankasa ebebua na omodi atentene no so atuho ni nyina emu no na mebuso chia eye mampanyi dada eye jom mama ono soso ne ne yire made nyina no no nyame nhira mo omo mo ho ban se mu nyina obi akeka no obom se odi Ghana ebeko akodu ke na asase no so nyame nhira Ghana tumfo se tu abebio santo kotoko hine nti na meti babie nyame nhira no omo no ho ban omo mo nkwa busan no mo mo nyinkyre no mo fa ntete Ghana ene ya sante man ya me hira Ghana ni ba bia kofi adu se ma keka me ho a me de me niamma bebre e ba beba abonten ama Ghana ni ba bia so wanya bia hwe de me hia ne mpae bo de me hia ne mpae bo enti Agya Koo ma sha se de me niamma e ba YouTube ene Facebook ene Instagram se kura de Agya Koo TV no e beba bontia enima medi begu so ne kire wo se nyame di adom no echem ehuhusam bi anim etenetene mofra eye fie ye de ani die so so e be fie nti obi biara o kwa ko bie u Facebook no na wa tebibi papa ahwe de a eye official.agyakoo official.agyakoo eno na wo Instagram eno na wo Facebook eno na ko YouTube na ye de no aso na e ba beye eye TV no sosoro TV ni de enche ebeba bonti am obi ehu me ne okasa ikura sosoro mo am ohwe me life o eye official dot Agya Koo Facebook no am se ma hu bibia nyame nhira mo share Agya Koo page no e ma unia na unia so nhye na ko wiase afa na nyina na Agya Koo de nepa ebre Ghana fo me damase nyame nhira Ghana omo obi ahu bai e be share bi bye bye.